Kua whakarewa hia te hōtaka Taiohi Gods i rungi te hōngere o Hei Hei, i te reo tātaki o Aotearoa nei. Ko te kaupapa, ko ngā atua Taiohi Māori, kua panaia i te ao atua ki tēnei ao kiko e noho nei tātou i Aotearoa nei. Me te aha, ka ki te rātou, he ahua pai tēnei ao, hei wāhi noho mō rātou. A nei rā, a Muriwai Hei.
He atua, he tipua, he Taiohi Māori anō hoki, a nei te paki waituhi hau a Taiohi Gods.
Te whai, kia rarata ki ngā taitamariki kātahiku o ki ngā taitamariki Māori. Koina te kaupapa nui o tēnei, kia kite wā rātou ake atua, wā rātou ake tuatanga takirunga i te pauka whakaata.
Katoa ngā kiripuaki, he Taiohi Māori. No reira, māwai atu e tūtū hei kiripuaki mo tēnei paki waituhi atu i te Taiohi Māori.
Koi i te whakaaturanga, ka ako hoki i ngā tūmomo kawa me ngā tikanga o ngā mahi mai rākau, me te mā hoki o era tūre me te tino kanga māroa te ngā whare tūtaua ki era tūre.
Aha koa ngā katakata, kua kitea whānuitia ngā wero kua puta mai mō te hanga i tēnei paki waituhi.
Te whakakua ki tō reo, me te whakamahinga o te tinana hoki, kia rere hāna ngā kupu. Ki te horopaki.
He tōia mai i ngā toki o ngā momo āhuatanga. Kia noho tonu i te wairua Māori, i roto e nei kaupapa ahakoa i nei mea āhua hatiki he ana ahakoa no hoki ko tēnei kaupapa i waihangatia mō tēna mō ngā tai tamariki.
E ora ai te reo, kua uru te reo Māori ki te paki waituhu karakara nei, hei mā takitaki mā ngā tamariki mokopuna.
Ko te mea nui nā hei tēnei i tautoko.
Tangaroa! I told you not to leave your stink socks around!
Aotearoa whānau, mō ngā tamariki ko tō roto Aotearoa. Ko te whāinga, kia reo Māori, tēnei kaupapa anō hoki. Nō reira, tāria te waka ki te i tēnā.
Anei a Taiohi Gods e whakaoho Māori nei. Muriwai Hei, te karere.